Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu igisagara cha Houston muri leta ya Texas muri leta zimwe za Amerika cyatunganije umunsi mukuru witiriwe Africa Day ya Houston. Uyu munsi mukuru wari watumiwemo abanyafrika hamwe n'abagwizatunga bavuye mu mihingo itandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika barimwo Abarundi. Murundi kazi hakora mu biro by'umwe mu bategetsi bari mu nama mpanuzwa jambo igisagara cya Houston yagize uruhara rukomeye mu itunganywa y'uyu munsi mukuru. Aratubwira ukuntu uyu munsi mukuru wagenze hamwe n'imigambi iterambere muri Afrika yashikirijwe mu gihe umwe mu Barundi bari batumiwe asanzwe afite amabanga akomeye mu ishyirahamwe rya diaspora ry'Abarundi muri Leta Zunze Amerika. Aratubwira ubumenyi mu byerekeye imigambi iterambere n'ubudandaji yahakuye yaharahuye. Muri iki kiganiro rero turi kumwe na Niyonsaba Magnifique umurundikazi aba mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Niyonsaba akorera mu biro by'umwe mu bategetsi nk'uko twabivuze bagize akanama k'igisagara cya Houston. Niyonsaba ni koordinatera ajejwe abanyagihugu batora mu cyongereza bavuga constituents services coordinator. Muraho Niyonsaba Magnifique.
Muraho.
Murakome ngaho Houston.
Ego turakomeye.
Ni vyiza cyane gose. Turi kumwe kandi na Diomede Misigaro umurundi yaba mu gisagara cya Nashville muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika. Misigaro asanzwe kandi ari umukuru w'urwego nshingwa ntwaro muri diaspora y'Abarundi yari yatumiwe muri iyo nama ya diaspora. Muraho namwe Diomede Misigaro.
Turaho Fredi ntanguye kubara musamwa gereza kudutumira tukaba turamutsa nawe ariko batwumviriza bose ahe nashi bira kazuba karahari bimeze neza. Murakoze.
Ni vyiza cane gose. Aha turiko tuja mu bihe vy'ubushuhe akabeho kararangiye abantu bose nibaza ko banezerewe naho rero nashi bira niko bimeze.
Niko bimeze, niko bimeze.
Ni vyiza cane gose. Reka rero dutangure ku mufasoni Niyonsaba Magnifique atubwire ubwa mbere na mbere icyiyumviro cyo gutunganya Africa Day ya Houston cyabaje mu gute cyaje gute.
Murakoze cyane. Icyiyumviro cyo gutangura uyu munsi mukuru wa Houston Africa Day cyatanguye mu mwaka w'2017. Umumeya wacu Mayor Sylvester Turner niwe yagisitseho ari uburyo bwo kugira ngo ahe agateka abanyafrika basanzwe baba hano mu gisagara cya Houston kandi cyongeyeho kugira ngo agire yubake imigenderanire iri hagati ya Afrika hamwe n'uyu mujyi wacu wa Houston. Ni nayo mpamvu buri mwaka ubu uyu mwaka wabaye 2022 wabaye mwaka kugira gatano kandi buri mwaka iyo Houston Africa Day ibaye bama batumira abambasaderi bava mu bihugu bya Afrika rero uyu mwaka wabaye umwaka mwiza cyane kuko n'u Burundi bwaratumiwe n'umambasaderi wacu yarahari
ego niyo sababu nashaka kutubwira bimwe mu bintu byashikirijwe mu majambo make cyane
ego bimwe mu byashikirijwe nuko Mayor wacu yipfuza cyane kubaka kabisa imigenderanire igakomera cyane hagati ya Afrika n'uyu mujyi wacu wa Houston ikindi kintu yongeyeho nuko yipfuza kongeza ubudandaji mpuzamakungu hagati ya Amerika na Afrika cyane cyane n'uyu mujyi wa Houston wacu kandi akaba yarashikirije yuko mu kwezi kw'icyenda ariko aratanga kwakira abayobozi b'ibihugu bya Afrika icyo yitwa Head of State Energy Summit yarabatumiye azobakira muri uku gucenda kuyu mwaka
ego madame niyo saba muba gwiza tunga bari batumiwe barimo abanyamahanga harimo abanyamerika
ego kuri uwo munsi mukuru hariho abanyafrika ariko hariho n'abanyamerika urumva Nubango wari umunsi mukuru w'abanyafrika hamwe n'abagenzi b'abanyafrika n'umuntu yahashitse uwo munsi arashobora kukubwira yuko mu bantu bari bahari abantu bari bishimiye cyane gushyigikira Afrika urebye nk'ukuntu abantu bari bambaye bari bahari ntiwashobora kumenya uwo munyafrika n'umunyamerika uwo ari we kirasa kwibwiye ntiwakimenya ati uyu ni umunyamerika aje kudushyigikira
ego mekatuje na kumushana jemede misigaro na wenyene yali ya hishiki yali yatumiwe mutubwire mushana jemede misigaro uyo munsi mwabonye gute
uyo munsi twabonye neza ahubwo Frederic burya ugatu wawe akurushinga yiga ukamusaba ushatse natwe twahitwe magnifique wasanzwe yakora nashaka imbere yuko nico nishimanda mushimire kugira yagize bwo kubona ku cyo cyiyumvira abandi banyafrika bahaza kunatubwiye kwaboneka ubwo yaragize neza kugira ngo umuserukizi wacu aboneke mu bandi hanyuma na twebwe dusanzwe tugutwara muri diaspora tuhaboneke rero ikintu nakunze mu byo tuyariho ni ibyo byo kuganira ukuntu ibijyanye n'ubucuruzi mbe byogenda gute naragiye ku haya mastand n'injya zatetse zari injya zo muri Afurika narabonanye tuvuge nabo muri Ethiopia mu bisanzwe benshi n'abanyafrika baba ngaha bamaze kuba abanyamerika mugabo ni kagatima kuvuga uti nubwo ndi umunyamerika iwacu waguma ari iwacu nibyo rero bishimije kubona ubwiye kugira kabiri nk'uko manyifika avuze ukuntu twari twambaye twese twari twambaye teni z'abanyafrika n'abanyamerika byari biguye kubamenyera abari ndibuka ko n'uburongoye icyo gisagara cya Houston mayor bari bamwambitse baramushyira ko ni inyambaro zo muri Afurika umengo z'umwami wo muri Nigeria byari bihimbaye cyane ikindi cyari gihimbaye ni iyo migenderanire twunze twavuga ko uyu munsi wadufashije kubona kumenya abantu n'abandi bakora ibi bakora ibi na biriya kugira ngo imigenderanire itangure ibandanye intumbero yacu nyamukuru dufise niyo kugira ngo ibintu by'u Burundi bishorwa mu mahanga na cyane cyane mu mujyi wa Houston kuko ari abahungu b'abarundi batanguye kubacuruza ibintu bitari bike by'u Burundi bigwire kandi bize ku bwinshi nacyo gituma twashimishijwe nuko ambasaderi yari ahari ubwo inkuru zo shyiki Burundi ibyongerwa biza muri Houston n'ahandi n'ibindi bije byifuza bibe byinshi kandi bidufasha kuzora umwaka uruhera rw'agaciro cyane guteza imbere igihugu cyacu cya twibaro
moshe na hedi mede misigaro musanzwe mufite amabanga muri diaspora y'abarundi ngaha muri leta z'umuzi amerika ikintu kimeze nk'akarusho mubona mwakuye muri uyu munsi ni nk'iki
amabanga vise sayo ngaha muri amerika ni ku rwego rw'isi mugabo ni muri amerika urumva ni muri diaspora yaho ariko ikintu twakuye ni kimwe narashoboye kubona n'abantu basanzwe bari mu rwego nshingwabikorwa byo muri Congo twaraganiye gatoya bambwira ukuntu bipanze ukuntu bariko barakora hanyuma twashobora kubona nawe muri Ethiopia nkora bikubwiye nagiye ntembera hirya no hino nawe muri Afurika y'Epfo twabonanye nibya kuri je byabaye ibintu tukungurana ubwenge ukuntu abandi bakora kugira natwe abyo tworahuraho tubitwari iwacu byashe bidufasha ni mu nama yakurikiye umunsi wa gatandatu inama y'abagwizatunga bava muri Afurika.
Mwavuze abarundi batari bake bari muri ico gisagara mwashoboye kubonana nabo muravuga ibintu batangwe kudandaza ari vyo mu Burundi eka ari ukwikorera twabo murashaka kutubwira mu majambo make cyane rwose ibintu mubona vyabahimbaye bisa n'irangurwa n'abarundi babahaho Houston nk'ibi.
Abo barundi ahubwo Fred imbere yuko ndakubwiye nifuza kuzorondera umunsi ukabatumira abo nyine bakakwibwirira. Twarahashitse n'userukira u Burundi ngaha muri Amerika twaratangaye. Hariho umusore umwe ari atarashira n'imyaka 30 afise hajya bahingurira imiduga garage cyo bita garage akoresha abantu bashika ku 10 n'abandi ni hanini cyane mugabo kugira ngo ashike kure nce nashaka kugira ngo ngume ko ni kubera inguvu abahundi bo muri Estonia bafise zo kumvikana. Abo barundi nka bose imiduga yabo bakoresha uyu muhungu ahubwo bakamufasha no kumuronderera abandi bakiriye umuhungu nawe kubera icyo cyizera abarundi bamushyizemo yatangiye gukorera iwacu amaze kumbwira ko amaze kubwira konteneri zishya kuri sitatu zigenda mu Burundi n'ubu ariko agira yubake garaji ya kijambere nk'iyo yaho niyo afise muri Houston. Urumva ni wa muntu nabyo twifuza muri diaspora ni wa muntu yumvira ko akandi kose keza akaranguriya nga mugabo agatwara n'iwacu iyo nyene kandi afise ahantu afise ihinguro ritoya ryo gushona afise vraiment ahantu ashona impuzu z'abajya abo bita mu gifaransa le mannequin. Urumva kugira ibyumviro nk'ibyo arambwiye ati mutamba mu gutangura byaratugoye gatoya ariko ubu bitanguye kuza abantu batanguye kunyizera baraza ngaha amakomande ni menshi y'abarundi bo muri za Nigeria y'abarundi bo muri za Ghana hirya no hino n'abarundi b'iwacu. Iruhande y'iyo hari uwundi afise imangazini nini yinja itwa na Kerukata na uzongera muzovugana abantu b'abarundi muri ngaha hari isamagi bita umukeke uyifuje ishikari ntoto kujya nyereye kwiyaga Tanganyika kwa Rukata niwe uyisanga ikawa ibindi bitari bike byo mu Burundi. Iruhande y'iyo hariho ubundi mu Burundi nyine ari washinzwe na n'ishyirahamwe ry'abarundi muri Houston nawe nyine afise ahakorera aho gushona hanini rwose. Urumva rero n'abantu bipanze ngo usanga abantu nk'abarundi bose ariko ingufu aho zavuye abarundi nka bose bashoreraho bagatumira n'abandi kujya gukorera ngaho. Abo n'abantu twaganiye bafise ibyiyumviro nabo nyine ariko ariyumvira ko bariko bakorera ngaha mugabo bariko baratahukana ibintu mu Burundi n'abandi benshi bari mu by'uburimi n'ibindi turavugana mu kanya murakoze.
Ivyo ni ivyimviro vyiza cyane rwose bashaka gusangira n'abagenzi babo mu Burundi ugaruka muri iki gihe ruri jijukiye ibikorwa byo kwiteza imbere. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Eli Ndayamba Ndayambaze. Eli muraho murakomeye muri hega Eli
ndi mu gihe cya Uganda Kampala.
Ani vyiza cyane rwose muratwumviriza murumvira radio ijwi rya Amerika aho muri neza muravyumva neza iradio murayumva neza
ya frente mete frente mete
ndako okay 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 reka rero tuguhakanya ugira ico bajije canke icyimviro ushikiriza turi kumwe n'abatumire babiri umwe ni Yonsaba Magnifique akorera mu gisagara cya Houston tukaba turi kumwe kandi na Diomede Misigaro wewe aba Nashville muri Tennessee bakaba bahuriye mu nama Africa Day Houston yatunganijwe n'isagara cya Houston. Murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
murakoze cyane. Rero nari nakurikiranye mu gutangura mekanisme z'ibiganiro ndasoma ndabona yuko muza gutumira abantu batandukanye umwe n'umurundi aba ngaho muri Amerika yavuga ku bintu by'iterambere ry'igihugu.
Yego
rero yego yewe sinamukurikiranye neza mugabo ndayanotanga nuko abo barundi baba baragiye kure bakarabura ubumenyi bakagira icyo basungije abantu bategetse kino muri Afurika nuko boza n'imisaya yabo batari imisaya yabo mu Burundi bagafasha ugwaruka kuko igihugu cy'u Burundi muri shomaje abantu benshi ibibazo bikomeye cyane mugabo biranagoye cyane kuko igihugu yo kitaratera imbere cyane mu bintu by'ibyumvire kuyagoye kugira ngo abanyamitaye baje uriko araba ntakarero kagaragara ninge muri politike mugabo uraje nk'umuganga yaratwara kira ofisho yaraje mu mitayi mugabo no munsi arafunge kandi atunga akarenga kuri kimba abanyamitayi bidogo anagushikanira mu gihugu mu Burundi kubera inzira za politike byatugaye mu Afrika.
Murakoze eri ndayambaze reka tubaze umufasoni bwamera mbere magnifique niyo saba kuri ico kibazo muvuze musavye ko abarundi reka banze kwiteza imbere mu bihugu bitandukanye muri leta z'umwe za Amerika mu ma leta atandukanye bo koresha imitahe yabo mu Burundi ariko mukaba muvuze ko ikibazo kigoye hariho abatanguza imitahe bagafungwa madame niyo saba mu batumire murabona ko hariho ababahaye ka umwizero ukwiye ko bashobora gukoresha imitahe yabo mu Burundi muce mwishora n'ico kindi kibazo cha Eli ndayambaza
ego murakoze cyane ego iki gitekerezo abarundi benshi bo twakoranye inama uko uko mesie Diomede abivuze ku itariki 21 yuko kwa gatanu twarakoze inama n'abagwiza tunga na ambasaderi wacu rero muri iyo nama abarundi bari bahari barerekanye kabisa ko bafise ishaka cyo guteza imbere igihugu cyacu akaba ari naho bamwe bamwe bagiye babwirira ambasaderi ibibazo bimwe bafise ibibazo bagi bahura navyo n'ibitekerezo bafise n'uburyo bifuza guteza imbere Burundi urumva tukaba twaranabonye ko iyo nama yabaye itari ikwiye gusa ahubwo dukwiye gukomeza n'ibyo biganiro akaba ari nayo mpamvu twaciye dusaba ambasaderi yuko twozopanga tukazogira Burundian Business Forum ikaba kuri Zoom kugira ngo n'abandi barundi bari ngaha muri Amerika n'abari hanze babasha kudukurikira bashobora kuza muri iyo nama urumva turacyabipanga kandi tuzobatangariza icyo gihe iyo nama izoba. Murakoze cyane.
Murakoze cyane gose po n'umushyaka n'ahege mede misigaro arafise cyashobora kuvuga ku cyimvira cyashikirijwe na Eli ndayambaze avuga ati mbega murabona ko abagwiza tunga bashobora kuja Burundi gukoresha imitahe yabo mbega ikibazo cy'uko abatanguye imitahe kenshi na kenshi ibibazo bya politiki usanga biyakurikirana yavuze umushinga ntayapfunzwe wo muri ibitaro byitwakira aduga ku ijambo rya Mede ku cimviro ivyimviro byashikirijwe na Eli ndayambaza
yego abari kubiyumvira kuja gutwara imitahe yabo mu Burundi ni benshi nk'uko nabibabwiye je nk'agaha ndabye abahungu babiri ariko barimisha mu biki kandi barimisha amahektari manini cyane bahaye akazi abantu n'amafotarari tonya kanyoni yabarungukira ndazi umubo twabonanye mu bagwiza tunga ku munsi wa gatandatu iyo munsi 2021 ari baze muri San Antonio n'umufasoni wiwe ari hari ariko akurikiranira hafi icyo gihe ibintu by'indimo n'ibiki n'ubworozi mu kirundo ni ukuvuga ko uyu mutima ubwira ngo abantu batware ibintu hari iwacu arakora abarundi urahari kandi ibyo simbeshe mugabo ibyo nabyo turaje gucanganya ibintu hariho ibintu bijanye n'ubucamanza igihe urubanza rutaracibwa utazi ibyononekaye ese kuva ngo utwaye umutaho uzabuja kuba hari ibindi bintu ukora bigukurikiranye ugaca ugomba kwegera kuri icyo kibazo cy'umutaho nibaza ko ni ibintu bibiri umuntu atoshira hamwe hariho ubutungane hariho no gutwara umutaho nibyo ukuri ko no mwishura niba hari kosa yakoze reka rimwagiye mugandi rifatane n'umutahe.
Murakoze ko nyishi mutanze turakumva neza cyane gose reka dusubire turabe kutwoha ijambo umushyana hagateretse Christophe umunyanyu radio ijwi ry'America muraho gateretse Christophe muratwumva Christophe telefone ya Christophe sinzi ko yumvikana ariko reka tubandanye ikiganiro reka tugaruke ko hari hundi umunywanyi Marcel muratwumva
yego ndabumva neza
ya kandi kazina kawe ni nde Marcel
nitwa twagira Yesu Marcel
muherereye he
Kigali mu Rwanda
turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye inama umunsi mukuru watunganijwe Africa Day ni gisagara cya Houston hakaba harimo abagwiza tunga turi kumwe rero na bamwe babiri bagize bari muri iyo nama turiko tuvuga cyane cyane ku byahavugiwe murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndashaka kubabaza ikibazo
yego
uyu munsi iyo tubonye iyo twumvise ngo amakoraniro yahuje abirabura ndetse harimo n'abagwiza tunga bidutera ishema nkuko bahuriye mu gihugu cy'igihanganye nka kiriya nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko agira ikibazo ku kuntu muri iyi minsi agenda ahibonekeza ubwicanyi bukorerwa abirabura. Ese iyo bateranye nk'uko bagakomoza ku bwicanyi bukorerwa abirabura muri USA, baturiye inyishyu bijyanye no kwikingira no kwirinda, babyakira bate? Ni gute basaba ubutabera, kuko muri iyi minsi tubona abantu b'abirabura bicwa? Iyo bakoranye nk'uko ibyo bakabivugaho, batura umwanzuro bwoko ki? Murakoze.
Murakoze Marcel ku kibazo cyiza cyane rwose. Ikibazo cya Marcel kivuga ati gifite amakenga cyane cyane ku byerekeye ubwicanyi bukorerwa abirabure n'abandi Banyamerika bundi bwoko. Iyo nama yabaye imbere y'uko ubwicanyi bukabije cyane rwose bwabereye ku ishuri mu gasagara gato kitwa Uvalde buba. Ariko ikibazo kijanye n'ubwo bwicanye n'ikibazo abantu benshi bavuga muri iki gihe, ikibazo kijanye n'ukuntu umuntu wese ashobora kugura inkoho uko ashoboye, kandi inkoho zikomakomeye. Diomede, reka tutangure kuri madame Niyonsaba. Hari kibazo ibibazo nk'ibyo byaraganiwe kuri icyo gihe cy'ubwicanye bukorerwa nk'abandi Banyamerika na Banyamerika w'ubundi bwoko, hari haba birabure haba abazi atika cyangwa hari ibibazo nk'ibyo mwa mwaraganiye nk'uko umushyaka ntahe Marcel abibajije?
Oya, kuri uwo munsi ntacyo icyo kintu natwe twaganiriye. Gusa ikintu gihari ni uko uwo habonetse ko hari ahantu haza kuba umunsi mukuru ukoranyije abantu benshi cyane, buri gihe habaho itegeko yuko habaho abapolisi cyangwa abasekirite bajejwe umutekano kugira ngo barinde abo bantu baba bakoranye kuri uwo munsi mukuru.
Ni byiza cyane rwose. Diomede, mu kanya gato hari ikibazo muvuga, hari icyo muvuga kuri icyo kibazo cya Marcel kivuga ati ubwicanyi bukorerwa ubwoko butandukanye muri Amerika. Benshi bavuga ko kubera umuntu wese ashobora kuja mu isoko aho bagurisha inkoho akazigura ata kibazo, bataravye ko agwaye mu mutwe, bataravye ko ari umuntu w'intagondwa. Hari mu kanya gato cyane rwose hari icyo muvuga kuri icyo kibazo cya Marcel.
Icyo kibazo ni kibazo cyama kivugwa cyane ku bijyanye n'abantu biyadukiza. Bamwe usanga ari abanywa ibiyayura mutwe, abandi iyo abantu ari benshi niko n'ingorane nka zimwe kuba ngo kuzishikira zishobora gushika. Ndazi ko umuntu uzi mu nama nshinga amateka yangaha bavuga ko cyane babikorera ko cyane, mugabo amategeko ajanye n'ibyo kugura ingoho cyangwa ibigwandisho arahari, arabayarenga ko arabagirande hari ushobora kuyiba ahantu akagenda gukora ishano. Ariko inama nk'izo nk'uko Magnifique abivuze, haba hari hose security, twe twari mu bintu byinshi twavugana cyane cyane twari kutuvugana ibijyanye n'ubutunzi. Nta ibyo bya security usanga ari ikindi kibazo kiri hejuru, hari n'amashyirahamwe yabyitaho ngira mu munsi kubibona ku mateleviziyo kenshi. Iyo bavuga ati ibintu byabaye ntidushobora kubyihanganira, abantu bakandika amagete bakandikira ababatwara kugira ngo barabe ingene ingingo zofatwa. Ariko ntitwame dutereza amaso gusa kuri Amerika, ni muri Afurika abantu ariko barapfa. Muri Kongo amaze gupfa miliyoni zingana 12, none Abanyamerika bagenda kubica. Abanyafurika ntitutiyipfura ngo tuvuge tuti ikibazo cy'ubwicanyi kirahari hose, reka duhaguruke tukirwanirize hamwe, reka tubwire bene bacu muri Kongo bariko bazira iki.
Murakoze.
Marcel amenye ko ni hose, ni nk'akaroge ni hose ibara ryaraguye, ntavuge ngo ni Amerika gusa, ntari ibintu byarononekaye. Murakoze.
Yego, kandi ntahubwo bwicanyi bwabereye muri leta ya Texas nyene bwabaye inyuma yaho iyo nama ibereye. Iyo nama yabaye ku igerekezo rya 20, ubwo bwicanyi bukabije nabwo bwabaye mu nyuma. Reka rero tubandanye ikiganiro turi kumwe muri iki gihe n'undi munywanyi Fulgence Ngabo. Muraho, murakomeye.
Yego, n'amahoro.
Muri higa Ngabo?
Turi i Burundi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu.
Muratwumva neza nk'aho mu Burundi?
Oya, ntiturabumva kubera iradiyo yanyu itatangura gusamira na mugabo twatuciye kuri Facebook, twashoboye kubona intaramara no kuganira.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite cyiyumviro? Turiko tuvuga ku nama yatunganijwe Africa Day ya Houston, yabereye mu gisagara cya Houston, ifise umugambi wo guteza imbere imigenderanire, ubudandaji, ubutunzi hagati y'abanyagihugu muri Amerika, ikaba Abarundi b'Abanyamerika hamwe na bandi bose muri Afrika duga kwijambo ikibazo cy'imbiro
narakoze cyane edeni batakuye nama ari nziza cyane kumva yuko abo bagiye hamwe kugira ngo biyumvire kungene bateza imbere ubucuruzwa guhanahana ibicuruzwa kandi batibabiye niyo bagiye bava muri Afurika mugabo turashaka kuvuga cyangwa cyane yuko ubushyira ingufu cyane bateka kabirabure bari muri Amerika urabona yuko nabo nako nyine kabangamiwe bakadudijwe kandi turabonye nk'urya umugabo witwa Floyd yicwe arashwe atari uko no yicwe aguze impemu ikoze n'abapolisi kubera umuhungu bahisemo ko abirabure ari abantu bava rero nshaka gusaba yuko ijya bigeje imbere kandi nimba dufite n'abirabure bari mu nama nshingamateka ya Amerika bagume bashyigikira iyo guverinoma ya Joe Biden kuvuga ati aya abagabo bakomakomeye badashaka yuko kugurisha ibigwanisho byo bajehe bakabaho umuntu akwiye kubitunga paske kuguha ikigwanisho mu adolesa araba amafirime abalelelesione doje acadera da kwitatikira ku bandi bantu ibyo rero byema barabe ko boduze ibyo byi bishyike kure nuko murakoze
murakoze ingabo ikibazo cyiza naho kitajanye no ikaniyo nama ariko muratirakamo musaba ko abirabure bo ikabuguma batirakamo agasaba ko ubuzima bwa abirabure utobananya guhonyangwa ikabutoba abirabure batobananya kwicwa mwavuze ivyerekeye Floyd yishwiye mu ika mu buryo bumeze nabi cyane gose ico kibazo reka turakigaruka ko naba batumire bagiye ico bakivuze ko ariko nashaka duhe njambo umunywanyi Samuela Musengimana muraho Musengimana
muraho muraho muraho
turaho turakomeye muri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
yego turumvikana
turumvikana duga ku ijambo
yego no kuvuga ngo njye nkurikije kuri insanganyamatsiko muri kuganiraho singa bitari bikwiye yuko abaturage batunga ibirwanisho kuko buri muntu wese ashobora kugikoresha bitewe n'ibyiyumviro bye cyangwa se n'umuntu bashobora kugirana ikibazo babikwiye wenda kujya batora nk'itegeko wenda hakagira amategeko agenderwaho kugira ngo umuntu abe yatunga ikirwanisho mu rugo kugira ngo bibe byagabanya impfu zidateguwe cyangwa se n'ibitero bishobora kubaho mu buryo butunguranye bikaba byatuma abantu bashobora kuhasiga ubuzima kandi bitari ngombwa yuko bibaho.
Murakoze Samuela mu kimbiro cyane n'ikimbiro gisani cangabo reka makinga mufite n'ibigwanisho bikira umuriro ibigwanisho bikomakomeye bishora kugurwa n'umuntu wari we wese atanze karanga muntu mu ntara zitanke zo muri leta z'umwe za Amerika ariko imbere y'uko mijambo abatumire bacu nibabwira ko ariho abashinga amateka na bakenguza amateka muri iki gihe ico kibazo bariko baraciga kandi bavuga ko ikabazo yaga bakumvikana cyane cyane ku kuntu ibigwanisho bikomakomeye kaho amateko asaba ko bitogurwa n'umuntu wari we wese reka dutangire kumushyira ntahe Diomede Misigaro kurema kinga yabashinga ntahe Samuel Nangabo duga kwijamo
ego barakoze amakenga bafise natwe gutoya afise kuko nyabunye n'umuntu avuga ngo uri munsi y'ijuru ntaba gitenye miravyo natwe turayafise kubera ko natwebwe nta kindi kibabaje nk'uko umwana aja kwishuri wewe nawe uri kugiye ku kazi kuronderera chori kurondera chori renza wagaruka kuva kwishura umwana wawe ibaye kubigenzo nanavuze kare ko kenshi ibintu usanga bikogwa n'abana bafata ibintu byayura mutwe n'ibintu nkamwe n'ivyo ibyo byo biri kubiza ikibazo donc n'uno uvuga ko nuko nawo bisiguye abashinga amateka n'abakuru b'inama nkenguza amateka bariko barabivuga cyane hariho n'amagroupe menshi tuvuga abantu mu barabara basaba ati ibintu n'ibihinduke n'ibi turi
ndibaza ko umuco zote bukaboneka ntibyoroshye kubera ko nawe biyayura mutwe ntabakiriwe ibyo akora byose uruma kujya muri Houston yakoze hariya muri Texas bakakwereje kwica inakuru urumva abanyeri yari ataye umutwe byabaye byo kurandanya nicyo ahubwo intambara singo gusa ni intambara muri ibyo byiyayura mutwe intambara muri ibyo imigenzo mibi kugomba kwisandaganya ku bandi n'urugendo rero n'urubanza rutoroshe mugabo abantu benshi babihagurukiye nk'uko mwavuze Floyd kuba yavya Floyd bibaye abantu benshi barahagurutse kandi ubiracabandanya urazi ko ibintu nyovuga ati ubwamba rubabandanya ntawo kwemeza ko ubunyene bizoca bihinduka buno nyene no guhindura mu mutwe abantu ni buhoro buhoro ugaturabona ko uko ikintu kibaye abantu bagasemerera urabona ko hizi minsi abantu bengo babuze bati ibi birarengeje no kwikebuka hanyuma kubera ko bose batagenda inama ujya kondona nta n'umwagisha inama mu isanzwe ibyo rero birashika rimwe na rimwe ariko twizere ko hagiyemo n'ubushobozi bw'imana ibintu bishobora kugenda neza
igome madame ni osaba magnifique muba mu gisagara cha Houston Texas iri mu marita aho umunyagihugu wese ashobora kugura ikigwanisho gikomakomeye hariho n'abashinga amateka hariho n'abigeze kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu Beto Asanuwa tangaje ku mugaragaro ko atashigikiye ayo mateka yaho hariho uramatari batavuga rumwe kuri icyo kibazo muri baza ko nkuko bikorera ko guha muri Sena na Congress ya America ko bategetse muri leta ya Texas bazote bakumvikana ukuntu bo hindura gatoya ayo mateka duga kwijambo mu kanya gato
ego turafise icyizere kabisa yuko ibi biganiro bariko baragirana bizogira icyo bihinduye kubera ko uravye kabisa ibintu byabaye muri Uvalde n'ibintu bibabaje cyane n'abantu bashigikiye yuko hariho umuntu yemerewe gutunga inkoho nabo bariko barabona yuko amategeko yo kugura inkoho akwiye gukomera cyane kugira ngo umuntu wese nabe yobasha kuja kuyigura rero dufise icyizere kabisa yuko ibiganiro abayobozi bacu bariko barakorana bizogira ikintu bihinduye
murakoze cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turi kumwe na Birusha Bagabo Freeman umunyonyi wa radio ijwi rya Amerika mwiriwe neza Freeman muratwumva Freeman egera telefone mutuvugishe muratwumva Freeman ndabona atari ko arakwirikira turamugura kwa ko mukanya ariko
reka ndahari cyane
yego meduga kwijambo ikibazo cy'iyumviro
muravugana na Birusha Bagabo Freeman nkamerere hani musanze
ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga cyane cyane ku nama eka umunsi mukuru watunganijwe n'igisagara cya Houston Africa Day aho bari batumiye abagwiza tunga eka abanyafrika benshi kugira barabe ukuntu bukomeza imigenderanire ubudandaje hamwe eka no vyerekeye utunzi ku banyamerika eka no ku banyafrika duga ku ijambo ikibazo icyimvira
cya mbere cyo mbanze gushimira abo bantu bose babashije kwiteranya bakaba bakora icyo gitekerezo cyo kugira ngo bajye bakora iyo nama kandi noneho nkanavuga nti kuva baratekereje nyuma yo kujya muri uwo mugabane wa Amerika bagatekereza Afurika baturukamo banakomokamo bakaba bavuga ati reka dukore umunsi tujye tuwizihiza ni ibintu by'agaciro cyane ariko noneho nkavuga ati na nyuma yo gutumira abagwiza tunga bazajya batumirana n'abantu basanzwe n'urubyiruko nkatwe uje twatangamo ibitekerezo kandi bagakomeza no guharanira uburenganzira bw'abirabura kuko twumva iyo hirya ngo abirabura bararaswa bagira batese biterwa n'ikibo hari icyo bavuga bakabasha kubumva nk'abantu bishyize hamwe kuko tuzi ko muri icyo gice cya Houston atuyamo abirabura benshi kandi nanone nkaba nabasaba nti bakomeze ndetse bazanajye bagira no muri Afurika hose badusuhuze mbese tugirane inama natwe kuko tutabasha kuba twagera aho ngaho cyangwa bakaduha umurongo mugari ku buryo twese twazaza dutangaho ibitekerezo murakoze cyane ni Birusha Bagabo Freeman merereye Musanze
murakoze Freeman ikibazo cyiza cyane rwose urwaruka nk'uko bivugwa kandi bizwi rafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu iterambere ry'igihugu icyo kibazo turakigaruka ko n'umufasoni niyo nsaba magnifique atubwiye niba nk'uko Freeman abibajije niba bafise imigambi yo gutumira urwaruka muri kazoza ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo Innocent ntamvukiye nawe nyene turindiye kuri telefone muri we neza Innocent
niwe cyane
muri hega Innocent mugihugu cha Kenya ni byiza cyane rwose kuba mukurikirana radio ijwi ry'America turiko tuvuga ku nama umunsi mukuru Africa Day watunganijwe n'igisagara cha Houston murafite kibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abatumire bari muri uyu munsi mukuru nduga kwijambo
ego nanawe nikiganiro ubwo kwa Facebook abona ko ni igihugu cy'u Burundi cyo cyaserukiwe nka cyangomba kubaza ngo bayagiye ari hacerukira mu gihugu cy'u Burundi ko inyungu kunyungu ku bantu bijanye no dandazwa ku kumwene gihugu wo muri Afrika azahakunguka akahe ko mbona ko hayatumiwe na bagwiza tunga wo muri Amerika afite umugambi wo kuzana umutaye mu Burundi cyane kuzamura Afrika indamuzo bijanye no gufunzi igihugu kanaka yoba yaserukiwe niyo nama wo munsi mukuru.
Murakoze ikibazo cyiza Innocent reka dutangure ku mufaso ni niyo sawa yishuri cyane cyane ikibazo cha Freeman abaza niba muri kazohoza bazotumira ugwaruka duga kwijambo
murakoze cyane Freeman ikibazo utanye ni kibazo cyiza cyane kandi nko kwabivuze nyene muri kazoza dufise turi kuza gutumira ugwaruka cyane cyane kuko nibo kazoza kejo nkuko natangwe nabivuga kare turiko turapanga Burundi Business Forum izoba mu minsi iri imbere kandi izoba iri kuri Zoom bivuga yuko umuntu wese ahari ashobora kuja muri iyo forum agatanga icyumviro cyo kiwe afise cy'ukuntu twoteza imbere Afrika na cyane cyane u Burundi hari umuntu gwaruka.
Ni byiza cyane gose reka tuje kumushyira nta imisigaro nawe nyine atubwire yakarusho twovuga ko ari yaseruka i Burundi we yari yatumiwe kugitikiwe mugabo hariho umuseruka i Burundi ambassadeur yari yatumiwe muri nama ariko nashaka kugiti cawe cy'umurundi umunyamerika bangaha misigara Diomeda akarusho mwamwabonye nkuko Innocent abibajije akarusho ku munyagihugu w'umurundi cyangwa umunyafrika ni nkakahe akarusho kuyo nama
nashaka guhera ko aje imbere yiwe avuga iby'ugwaruka ugwaruka nangaho bari bahari bari batari bakeza kandi ni byiza kuko ugwaruka mu bisanzwe niyo Afrika yejo ariko rero mu nk'icyo gice kibazo kindi ubajije nuko ikimenyamukuru twakuye burya iyo ugiye ubonana n'abantu bwa mbere ikimenyamukuru wakura ni ibyo umuntu yavuga bita connection kuvuga kuba muri hamwe mukamenyana harabaye ibintu byo guhanahana amakarte kugira ngo yabaye nk'imbarutso turatanguye mbe kuva ngaha tuzokora ibiki kuko niba usanze umuntu afite nk'ihinguriro ry'ikawa uyo muntu mukavugana ntimushobora kuva ngaha mubihejeje mugabo bikurikira nivyo biba ngombwa kandi ni navyo bizotuma abacu ari nk'abarimyi abandi bakora ibindi bahingura ibyavyo byose babona uburyo bwo gushora batazinge icyo gihe natwe tumaze kubibona aho biri twazize twabikurikiranye tuca duha mu Burundi ababijejwe kugira ngo nabo borohereze abo barimyi boroheje abo bantu bafite amahinguriro cyangwa n'abacuruza bari mu Burundi tumaze kumenya abantu bacuruza ino ibintu byo bashikira bidatebye kandi bikoresheje uburyo buke ibi byose bica bijya hagati urero nuvuga ko iyo nama ya mbere yo kwira ngo tumenyane turangire twakorana n'abandi kandi ashaka kubabwira ko benshi muri bo bari bahari warugwaruka murakoze
murakoze reka tugaruke ko mu fasoni niyo saba mwavuze ko mutegekanya gutunganya indi nama kuri zo mu Burundian Business Forum nashaka ariko ndababaze niba muri kazoza muzotumira n'abagwiza tunga mu Burundi hariho abenshi bashaka kuba bafise ivyo bashobora muri Amerika twavuze ikawa hariho n'ibindi vyimburwa eka nawe Barundi mwavuze bafise ivyo badandariza mu Burundi bashaka gukorana nawe Barundi bandi bagwiza tunga canke kugaruka iyo migambi yoba ihari madame Niyonsaba magnifique
ego iyo migambi irahari nuko dutekereza yuko iyo nama izoba ari ubwa mbere ari kugira ngo dutumire abantu basanzwe bakorera mu Burundi cyangwa se bafise ba investinga mu Burundi bari ngaha muri Amerika ariko nkuko ubivuze turipfuza ko nabandi nabo bari no muri Afrika bipfuza ku investinga mu Burundi nabo baza muri iyo namba nimba hari ibibazo bafise nabo nyene bakaba bobo ni nyishu cyangwa bobo ni umuco y'uburyo bashobora nabo kuzana business zabo ngaha muri Amerika urumva azoba ari forum nyene yo guhuza aba businessmen and businesswomen kugira ngo babone uburyo bwo gukorana biteze imbere
murakoze Diomede na misigara tugarutse kuri mwebwe hariho ikibazo gihambaye cyane gose mwashikirije ka cyihwejwe muri iyo nama imigendanire ka gukomeza ubudandaji imigendanire n'ubumwe n'ikintu gihambaye cyane gose mwihweje diaspora nyafrika mu kihweza na diaspora y'abarundi ikibazo cyo gukorera hamwe cyifashe gute
ibihugu ugiye kuraba imaze gutera imbere cyane urabye nk'igihugu cya Senegal Mali novuga muri ya ruhande rwa West Africa bo barageze ku rwego rundi turiko tugerageza kuraba nabo ukuntu twokorana ariko urazi diaspora kuri icambere gikuru gihari no gutunganya abantu kuko n'icyo bituma twaba tubatute ingufu zacu ubumwe bwacu n'izo ngufu zacu abantu ngaba barundi amaze kwitunganya ibyo bakorera hariya wabone byinshi cyane niyo ntambara turimo saha gusaho n'ijya no hino mugabo tumaze kubona ibintu bitwereka ko abantu bifuza gusengera ku mugozi umwe mu rugo ruhande hari abantu bagiye bakora ibintu ku giti cyabo mu Burundi twibaza rero tuti nabo se twibaza ubu bose bagiye hamwe bibageza kurusha turiko turi ku TV kandi turazi ko imbere ari heza hanyuma amarora bujya nubwo twoba dufise ngenderanire n'ayandi madiaspora y'ahandi ni byiza ko bica bijya ku rwego rukuze cyane ibintu tuvuga ko guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu kanaka bivuga ibitandaza biva muri Congo bya byo kenshi usanga na leta iri kurabigira irabikora mugabo birashobora kuva ni kuri abo twita abakuru muri diaspora ikindi navuga ni uko ngomba gutumira bene wacu b'abarundi n'ibi bihugu bya rutura mubona diaspora yamye ariyo ifatiye ya mbere kugira ngo ibintu bitungane zaba ubishanye Israel mu Bashinwa n'ahandi diaspora yama ariyo nkingi mu zindi ituma igihugu gitera imbere nitwaye muri Senegal muri Senegal bavuga ko icaka ni cy'amahera akoreshwa yose mu muri leta ya Senegal n'amafaranga bazi urumva ko ayo mafaranga bari benshi cyane niyo ntambwe natwe barundi ko turagira ngo dushikire kugira ngo iwacu haboneke neza kandi na diaspora ibifisemo uruhara murakoze
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Innocent kandi Innocent muraho murakomeye
ego turakomeye
murasa kandi kabazo
kibazo cy'umukaso ni yarabagije bo kubana babashaka kujya muri iyo nama inzira bifata bisaba ko ubujya cyo kurugero rukora rudandazwa ubwo genda kenkarero umuntu utagikora ibidada zikora mu gihugu kujyana mu kindi gihugu aba intandamyi nyinshi cyangwa bisa no gukora muri Afurika ugana ari ikibazo cy'ahantu uba utavukira muri icyo gihugu ni wowe mugambi waba afite gushyigikira nkana kuri urudandazwa ruto ruto baba batarashyika imbere ku rwego rwo mu bwisasima kugira natwe dushyike ku rugero rwo kuba umubwisasima kuko tuzajya ku bandi bantu yaba aho dufashe iki na no mu tega ugaruka twakura iyindi yayo kugira ngo
ufate ku bantu babitangire gukora kazi kuri dadazo icyo kibazo cyiza magnifique ikibazo cya Innocent cyerekeye ukuntu we n'umugwiza tuntu mu ikoreye twiwe akaba yibaza niba bifata inzira iyihe kugira ngo nabo nyine barabe ko bashobora kuba bari mu bantu bazotumirwa muri iyo nama muzokoresha urudandazwa ruto ruto mu hari ikintu aho muri ibiro mukoreramwo bishobora gufasha urwaruka rw'abadandaza bakirondera duga ku ijambo
murakoze cyane nkuko amesedio media bivutse burya iyo umuntu agiye ahantu abandi bantu nabo basanzwe bari bakorera ibyo bintu abigiraho ibintu byinshi cyane kandi akabiri nabyo twanakuye muri Houston Africa Day twari twagiye muri uku kwezi kwa gatanu nyine rero natwe iyo dutekereje kuri iyo Burundian Business Forum twifuza yuko aba ara ahantu abantu bafise igitekerezo nk'iciwe cyo kuinvestinga cyangwa se ku exportinga ibintu biva muri Afrika biza hano muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu baza kugira ngo bahure n'abandi bantu basanzwe babikora kuko nkuko Monsieur Diomedia yarabivuze hano muri Houston turafise umushinga nahe Anacre Lukata asanzwe afise business yiwe ngaha adandaza ibintu biva muri Afrika bivuga yuko amaze kuronga experience y'ukuntu avana ibintu muri Afrika abidandazwa muri Afrika abizana ngaha rero kuri uwo munsi nake nawe azoba hari nawe azobona uburyo bwo guhana guhabandi ubumenyi amaze kuronga anababwire n'ibibazo yagiye ahura nabyo n'ingene yabikemuye ibyo bibazo noneho ari n'undi muntu yifuza kuba yoganira na Anacre cyangwa n'undi muntu nawe amaze kubicamo bakaba bohura mu nyuma bakazokomeza kugirana ibiganiro anamwigira ko anamwigisha uburyo nawe yabigenjeje urumva bikaba iyo nama kaba iyo ya mbere yo guhura nawe ariko bakazokomeza ibiganiro amubwira inama y'uburyo akomeza ashobora gukomeza kubigenza murakoze
inyishu nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Simeon Nyabenda mwiriwe neza gira telefone mvuge cyane murafite ikibazo murafite icyimviro turi kumwe n'abatumire ngaha bagize uruhara n'abagiye mu nama Africa Day yatunganijwe n'igisara cya Houston aho ni muri leta ya Texas muri leta z'Ubumwe za Amerika duga ku ijambo ikibazo icyimviro murakoze ikibazo cyiza Simeon reka tuhijambo Dimede Misigaro iyo nama yufashe iki kuri Afrika eka muri rusange
bo iyo nama nuvuga ko ifasha byinshi kuri Afrika muri rusange ngo nk'icyo gihe twahari hari haje abasobikiye ibihugu byabo muri Afrika benshi bari aho Washington bari baje aho harimo n'usherukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika uyuwandi nawe yari ahari indyo African yari ahari n'icegera ciwe ahubwo nashaka gukeza icegera ciwe n'umurundi kazi wacu yari ahari bari kumwe dongo abo bonye n'ubabonye byerekana ko hari ibintu biriko biraba uvuga hagati ya Houston n'ibihugu byo tuva nibuka mu ijambo uyo atwara Houston yaravuze ko ariko agerageza kuraba nabandi batware b'indi bisagara binini ukuntu botemberera Afrika bakaje kugira ngo bavugane n'abagwiza tunga amaso muyandi urumva rero nkuko nari nabivuze hari ikintu cya mbere icyo bita kumenyana niyo bita connection ibindi birakurikira mugabo ikitwereka ngira sinzi ko mubizi Houston ni gisagara kizwi ngaha muri Amerika ngira ngo kitako ari umugwa mukuru w'ikibuye wa energy ibintu byose bijanye n'igitoro n'ibiki hari ibintu bitari biti biri ngaha muri Houston akabangira ngo n'umujyi wo bugira gatatu cyane kane muri Amerika avuye yibaza New York na LA iyo bari kuvuye kuri umwe na za Chicago n'ahantu n'ahantu hari abirabure barenga ibihumbi 115 niho rero ushika ukabona ko umengo kakandi ko muri Afurika ibintu by'iwacu birimwe iwacu hirya no hino si mu Burundi gusa muri Ghana hirya no hino usanga bihari ku bwinshi ibyo rero biha ingufu kubera ko ibyo bintu ntibabirimira ngaha babikura he muri ba bandi bato batosuye kuri wa wundi bavuga ngo jewe nikorera utwanje yikorera utwiwe hariya akabamo haye isoko hariya abantu babikoramwo babyegeranya n'irindi soko ubutanze abantu babizana kushika ngaha n'isoko ubutanzi urumva muri make nubwo bakorera ngaha hirya iyo bakura ivyo bacuruza ngaha batanze amasoko niko rero kuyo ari kwavuga ati mbeje ndi mutoye niko rero utwanze ibyo shigira gute ejo muri shobora kubucuruza akabanga bakazo bagukeneye ate bana wowe rero nakumenyana na kreko ubizi kandi mu wamugurisha akabanga ubona no gushikira gute mu Burundi hazo bari kugurisha ikawa hazo bari kugurisha ibindi bintu bitaboneka ngaha kandi abarundi bifuza nubwo turi ngaha agatemba kamara kubitira iwacu nk'uko Anacre acuruza imikeke uravuga ati ndawubona rimwe mu mwaka ngira ngiye mu Burundi ngo kushikira ngaha nguma nibuke iwacu yumva wumva nta cyangiza cyane rero mugwiza atunga mutoya ni ibintu nk'ibyo nibwo bufashanye bwa mbere twogira ibyo by'inama nabyo urumva kenshi batumira abaserukira ibihugu byabo cyangwa abantu basanzwe bari mu rwego za diaspora byogorana gatoya mugabo urumva inyungu afitiye nuko abo bandi bakorera ino isoko yabo niyuguruka cyane nawe ushobora kuhabonera ikintu murakoze
murakoze rekana madame magnifique niyo sabagire icavuze kuri ico kibazo akarusho kuri Afrika muri iyo nama ikana mu nama zo kwirikira ku bwanyu naka
kuri ico nkuko Monsieur Diomede yarakivuze nyene nuko iyo nkatwe tuba turi ngaha turiko turakorana n'abantu bari ngaha tugenda tubigiraho ibintu byinshi cyane sivyo kandi tugenda tukora uburyo bwose dushoboye kugira ngo nyene nk'abayobozi bacu nk'abambasaderi babe bariko barakorana n'abayobozi bo ngaha sivyo kuko iyo bamaze gukorana niho bihera mu kugira ngo huguruke inzira sivyo yo kugira ngo ubu butunzi buri muri Afurika bube bwoza ngaha ama business ari muri Afurika abantu be bokora ibyo bita export sivyo bavana w'uburimyi cyangwa se ubundi butunzi buri muri Afrika babuzana ngaha muri Amerika urumva bihera kuri bano bayobozi bacu iyo batanga kugira imigendereranire natwe tubyungukiramo cyane cyane gose kubera ko babamaze kugurura iyo nzira murakoze
Diomede Misigaro tuvuze ku byerekeye intambamyi zishobora kugiramira nk'imigambi y'amaproje nka barundi abanyafurika bo bafise gukorera muri Amerika canke abanyamerika bo bashaka gukorera muri Afurika mu Burundi intambamyi zishobora kuba zarayagiwe muri iyo nama ni hizihe ingorane zoba nk'izihe
muri iyo nama twagize cane cane duhura nabo abagwiza tunga bashaka gukorera iwacu mu Burundi mu bintu bashaka kumva ambasaderi y'abahanzi yarahaye ku nyishu yari bijanye n'intambanyi bashobora kugira mbe byo koroha tubigenza gute n'ibiki twahejeje tubemereye ko hariho ishyirahamwe ubu rihari ryitwa adeve ryo rishinzwe kera gihe twapi ryo rishinzwe ibijyanye n'ibitandazwa n'ibiki benshi twasanze byinshi batari bazi ingene bigenda mbega n'abatwaye ibintu tubigenza gute noshikira he kandi ibyo ni byiza ishyaka cy'umuntu business forum madame agifika ariko avuga izotanga umuco w'ibyo bintu kandi kuzigiye kuzadukora zaradutumira abantu bari mu Burundi kugira ngo batange inyishu hari aho utanga inyishu ukumva ugasanga wari uhereye ku mategeko yawe ya kera hari ayandi aheruka guhinduka ntabo buriye muri adevene na ntuze na novuga ko na diaspora y'abanyamerika ngaho ikunda kubatumira tugize amanama bakisigura imiti mu Burundi ikintu cya mbere gihari kiho twoshima ni uko umuntu ugomba kugira ngo bandikishe novuga uwo mugwiza atunga n'ibiki biroroshe cyane kugira ngo byandikwe kandi iyo shyirahamwe rya adeve rirahari kugira ngo iyo ntuze novuga ibyo biro bya adeve bihari kugira ngo uyo muntu wese w'ugwiza atunga afise ikibazo aje bakimufashemo ndibaza rero ko ibyo abagwiza atunga nabo diaspora ikora ndibaza ko ni mu biro by'ubuyobozi ariko bakora genda afise nk'umugenzi ariko agenda mu kwezi kwa gatandatu atwaye abantu bagize atumira nabo nyine bamuvugisha mu isi imbere mugabo byose iyo biciye kumuhora wa ambasade ubuserukizi bashyitse Bujumbura kenshi bamaze kuja bose bagira kandi bagaruka bishima ko Burundi ubu ari nyabagendwa kandi kwiteguye kwakira abantu bazanye imitahe
murakoze madame niyonsaba magnifique abagwiza tunga cyane cyane bakorera ngaha muri Amerika baba barundi b'abanyamerika cyangwa abanyamerika babirabure boba bari muri iyo nama hari amakenga boba barashikirije ku byerekeye gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga muri Afurika cyangwa mu Burundi
muri iyo nama twari turimo ntibabashyize kubitanga kubera ko iyo nama yari bavuga ngo yari nk'umunsi mukuru abantu benshi babashije kugira icyo bashigikirije bari abayobozi nka Mayor of Houston Sylvester Turner urumva ni twabashije kugira ngo tugirane ibyo biganiro muri iyo Houston Africa Day ari nayo mpamvu natwe twavuze ati reka tuze dupange iyindi nama mu nyuma sibyo aho tuzogira kugira ngo abantu bafise ibibazo babashe kuganira babishikirije ambasaderi kandi babanabishikirije nabandi bose babagweza tunga bazoba bahari ari bazo bitandukanye babazanye ubwabo ari kubana baze nabayobozi babo
murakoze Diomede emisigara ukamo motera abagweza tunga abarundi bataratangwa gukorera mu mahanga cyane cyane ikanakamo motera abandi bagwiza tunga barundi b'Abanyamerika bari mu bisaga bitandukanye mu miji itandukanye mu mareta itandukanye yo muri leta z'Ubumwe za Amerika ni nkakahe mwiboneye ko bishoboka ko imigambi nk'iyo yo guteza imbere imigenderanire ubudandaji hagati ya Afrika Burundi eka u Rwanda na Amerika ishobora gushyigikirwa akamo mu batere nkaka
ego murakoze Frederic ntango kubashimira akamutwotera abo bantu bose bigiza kinga basanzwe abarundi cyangwa abarundi b'Abanyamerika babanga n'abagenzi b'Abanyamerika bari kwavuga ngo bakomba kujya kurangurira imirimo yabo hariya mu Burundi nuko cyincambe twabwira nuko mu iwanyu hamari waya kandi nkuko nabivuze mu kanya gaheze hariho inzira ziyobotse nziza zitomoye kumatize kuyashizwe yashizweho cyane kuri ntwaro shasha turimo yerekana ko uyu muntu aje afite ibintu byo kuvuza itunga inzira akwiye gucamo n'ukundi akwiye gukingirwa kugira ngo cyane cyane ko abaje afite umutaye aje gutanga akazi uburwe burabyifuza cyane
ego
abarashaka kubabwira ko nabo batarasobanukirwa buturondera cyangwa bakarondera ubuserukizi bw'igihugu Washington kugira ngo baronge isiguro zindi zihari ni nyabagendwa muze muri benshi barundi muze dushire hamwe tugende utware imitahi wacu
murakoze akajambo kanyuma tugahe umunyi wanyu ndabona yarindiriye Thierry Ahishakiye duga ku ijambo mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30 icyumviro cyangwa ikibazo
Frederic murakoze cyane kumbure na njengire kosongora ndamutse n'umutumire hanyuma iyo umunsi nk'uyu uvudwe tuba twumva Afrika iroza akanjyo kayo kuko iyo nyine igaruka ko ikivuga ko ariko uwo munsi nk'akarorero mu Burundi waravudwe ariko warabona ko abarundi menya ntaco bivuga ntaco bibabwiye bombaze uwo mutumire hari mbega iyo bariko baratumirwa canke bariko baratumira abantu mu bintu nk'ibi bariyumvira ahanini ku munyagihugu mbega uyu munsi twobyaza n'umusaruro uwahe kugira ngo umurundi yiyumve ko ari muri Afurika ndetse wa munsi ahubwo umufashe nawe kwiteza imbere kuko kari kuba kajya ahubwo ho gushyiramo abagwiza tunga b'Abanyafurika kugira ngo bashobore kuduteza intambwe bamaze gutera imbere ariko uwo munsi menga yushitse usanga abarundi bose basinziriye ahamagaze
nabonye
ko bamenga na
Thierry Ahishakiye akanya katubanye gato icane gose ariko abatumire turi kumwe bumvije ikibazo nibaza ko mu minsi iri imbere tubatumira eka bagashaka kwaha inyishu bakoresheje rwandiko turashaka kwaha na telefone mwakoze cyane rwose kwa mwaduteye akamo turashimiye abatumire bacu tukaba dushimiye na engineer Peter yadufashe gushyira mu ibiganiro hamwe na Dieudonné yadufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye mwese abadukurikiranye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.